Exodus Timiensa. Na Mose rehwɛ na se Yetro Midian sɔfo no nwan na ɔka wɔn de wɔn kɔ ɛsrɛ no akyire no ho na ɔduru Nyankopɔn bepɔ Horeb ho na Awurade bɔfoɔ bɛyii ne ho adi kyerɛɛ no wɔ nkyɛkyerɛ bi mfimfini gyaframa mu na ɔhwɛe na hwɛ na nkyɛkyerɛ no redɛre nanso na nkyɛkyerɛ no nhye na Mose se
yei deɛ mɛmma no makɔhwɛ ahwɛdeɛ kɛseɛ yi adekodea enti nkyɛkyerɛ no nhye
na Awurade hunu sɛ wamane rehwɛ no Onyankopɔn firi nkyɛkyerɛ no mu frɛɛ sɛ
Mose Mose
na ɔse
menie
ɛna ɔse
ntwimpini ha yɛwo nan mpaboa na deɛ wogyina hɔ yɛ asase kronkron
na ɔkaa sɛ
mene wɔagya Nyankopɔn no Abraham Nyankopɔn Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn no
ɛna Mose kataa n'ani ɛfiri sɛ na ɔsuro sɛ ɔbɛhwɛ Onyankopɔn na Awurade se
ampa ara mahunu me man a ɛwɔ Misiri mu amanehunu na wɔn nsuo a wɔn so ahwɛfoɔ nti wɔsu frɛ no mate na mahunu wɔn amanehunu na mesane sɛ merebɛyi wɔ Misirifoɔ nsɛm na matu wɔn afiri asase no so akɔ asase pa a ɛtrɛ so asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene wɔ soɔ Canaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ tenabea hɔ na afei hwɛ Israelfoɔ nso frɛ no adu m'anim na mahunu ɔhaw a Misirifoɔ de ha wɔn no nso na afei bra na mensoma wo Farao nkyɛn na kɔyi me man Israelfoɔ no firi Misiri
na Mose ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ
hwan ne me a merekɔ Farao nkyɛn makɔyi Israelfoɔ afiri Misiri
na ɔka kyerɛɛ no sɛ
mɛdi w'akyi na yɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ sɛ me na mesoma awoɔ wonya yi ɔman no firi Misiri ba a mobɛsom Onyankopɔn wɔ bepɔ yi so
na Mose ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ
na sɛ meduru Israelfoɔ nkyɛn na meka kyerɛ wɔn sɛ mo agyanom Nyankopɔn asoma me mo nkyɛn na ɔka kyerɛ me sɛ ne din de sɛn a sɛn na mense wɔn
na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Mose sɛ
me ara ne me ara
na ɔse
sɛdeɛ ka kyerɛɛ Israelfoɔ no nie me ara na asoma me mo nkyɛn
na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Mose bio sɛ
sɛdeɛ ka kyerɛɛ Israelfoɔ no nie Awurade mo agyanom Nyankopɔn Abraham Nyankopɔn Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn na wasoma me mo nkyɛn yei ne me din de kɔsi daa na yei na ɔmfa nkae me awo ntoatoasoɔ nyinaa mu kɔ na kɔboaboa Israel mpanimfoɔ ano na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade mo agyanom Nyankopɔn Abraham Isak ne Yakob Nyankopɔn no ayi ne ho akyerɛ me sɛ hwɛ na mabɛhwɛ mo ne deɛ ɔreyɛ mo wɔ Misiri no na mese mɛyi mo afiri Misiri amanehunu no mu akɔ Canaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ asase so asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene wɔ soɔ no na obetie wo ne na wo ne Israel mpanimfoɔ nkɔ Misiri hene nkyɛn nkɛka nkyerɛ no sɛ Awurade Hebrewfoɔ Nyankopɔn abɛhyia yɛn enti yɛsrɛ wo ma yɛnkɔ ɛserɛ so nansa kwan nkɔbɔ Awurade yɛn Nyankopɔn afɔdeɛ na me deɛ menim sɛ wɔde nsa a ɛyɛ den hyɛ Misiri hene mpo a ɔremma mo kwan nkɔ enti mɛtene me nsa de ma wanwadeɛ a mɛyɛ wɔ hɔ no nyinaa mabɔ Misiri na ɛno akyiri na ɔbɛma mo akorɔ na mɛma ɔman yi anim abɛnyam wɔ Misirimfoɔ anim na ɛbɛba sɛ mobɛkorɔ no morenkɔ no nsapan na maa me sɛ bisa wɔn afipamfoɔ ne wɔn afitenafoɔ nkyɛn dwetɛ nnweneɛ ne sika nnweneɛ ne ntoma na momfa nhyehyɛ mo mmabarima ne mo mmammaa na Misirifoɔ nnɔma no nyɛ mo asadeɛ